Zvinorema vakuru Zvinorema vakuru Zvinorema vakuru Zvinorema vakuru Chekutanga ndotenda tsanangudzo Andishori Chandinga visa kana kuwedzera Izo zvazvitori Maita vakuru ndatetererawo Iko kwamuri Ramare vandicharirevawo Sezvazviri asi Zvinorema